wabuyi bachechezwa yanathe kuthi zingane zehlala he talk behind my back bafelwa ke manzwe jwala ke hlala wabuyi bachechezwa yanathe kuthi zingane zehlala he talk behind my back bafelwa ke manzwe jwala ke hlala ka re buambuwa buambuwa jwale ke mametsi na ke re buambuwa Uwange teile tebe ke mametsi jwale ke re buambuwa buambuwa jwale ke mametsi na ke re buambuwa Uwange teile tebe ke mametsi na accept everything appreciate it